Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye YouTube channel yetu Eddymacks TV Trends. Tunakuenzi kama mtazamaji wetu na usisahau kusubscribe kwenye channel hii ambapo tunakuletea story moto moto kabisa.